tuti bakunzwe bagunara gitega turangiye tonda tuhaika
abene gwo ku mitumba ya muririmbo muyange muzenga na mumba muri komine ya mutaho intara gitega bari mibigori mu mwonga waruguzwe mwe kiki bahawe imbuto irobanuwe na komine mutaho muri wa mugambi wa leta uko kurimira hamwe gitega kimwe no kwimurira rimwe baratanguye gushwabura kwa 33 munyonyo 2021 uwo mwonga ukaba upima hitaye 32 kwa horo rimwe hamwe n'umuceri muri ubwo buryo nyene ngo byamenyeshejwe n'abaharimira Naishimiye Rangwide umwe mu barimira muri uwo mwonga arashima umwimbu yaronse ahamenyesha ko mu myaka 15 yari heze aharimira yarayimbura ibiro 50 gusa ariko ubu akaba abona ko adashobora kuronka ibiro birenga 150
Imyaka kwa itumaze turimira mu mwonga wa Rugutwa nta mwimbu nk'uyu turose umwaka twebwigere turonka ubu twarose umwimbu mwiza cyane bivanye n'umusitantore wacu yatubandira imbuto yimbuka Hawaya imbuto nta twabwigere turonka
Uwo mugambi wo kurimira hamwe ngo urafasha cyane kuko baheza bagafashanya mu kurarira abasuma bo vyiba bigaheza bikorohera n'abajeje uburimyi kubakurikirana
Yego cyane barabaye abantu derere baradukurikiranye cyane nabo bamutanteri aba bashe ku zone abakuru b'amabarati bakuru b'umwonga baradukurikiranye cyane baranashobora kuduha imiti ishobora gukompeka igikorwa cyafashwe n'intongo Dovese byakugwa nabo bakuru bacu bazikirikiranye. Nabazamu tiko turaririza hamwe twese biroroha ntibingana no kuri kurariza urumwe. Barabonye uko ari akarusho cyane. Tiko turagurikiranwa nko turabarini. Ibitubanye umwaka nta kuruka bwa bibone twatubibona mu gitegwa cy'umuceri ariko mu gitegwa cy'ibigori ntibyari bwabi.
Mugihe mubarimiye muri uwo mwonga umwe wese yategerezwa kuzosubiza imbuto yahawe na komine inyuma yo gusaba guheberwa iyo mbuto Melikiade Nihora imbere arongo iyo komine ya mutaho yarabemereye ko iyo mbuto batazoyisubiza ariko akabasaba kuzoyibungabunga Venamani Rambona arongo intara ya Gitega akaba ari nawe yatanguje icyese isoroma givyo bigori mu mwonga waruguzwe ariko mwe nabashinga amateka bitore mu ntara ya Gitega hamwe n'uhagarariye umugambwe SNDFDD mu ntara ya Gitega yarashimye abo bene gihugu bitabiriye uwo mugambi wa leta mvye leta nkozi na cyane cyane ko abarimyi bumviye intwaro n'abafundi b'indimo imirima yabo ikabiyagayaga
no munsi twaje kubaho ubwahuro twaje kubaho ubwahuro kugira ngo mubisarure neza nivyo wanyu hanyuma mubitunganye neza turanashima ko mugifise n'umusezekara kuvyo mwagurishije mwashoboye kuronka mu gihe cy'agatasi n'ubu mugume mubibitse neza muza murakuramo nyene utwo gufungura kugira ngo tuzoronke ibindi bijaja n'ibindi twaye tukibifise niho biheza bigaca bigenda neza cyane turanabakeza yuko no ku misozi byagenze neza aho twaciye twanezerewe n'ukuri vyanka yuko turengana ukabona imirima myiza y'ibigori ugaca ugomba kuyiryamiramo
ariko nubwo biruko ngo naho watanguje mu makomine yose y'intara ya Gitega si hose bawumvise kuko hari abasi biterambere bahuvya bamwe mu bene gihugu mukabwira ko utakinini uwo mugambi uzobafasha
bose ntivyagenze neza gutyo mwashaka uyu mugambi wabaye mu myonga yose yo mu ntara ya Gitega mu makomine yose ariko si hose byakunze kuko hari haho abajeje intwaro n'abahinga babarira bati tubitere gutyo ugacusanga imbere yuko baje gutera bagasanga hari abaye baratera mu ijoro batera imbuto itarobanuye kandi imbuto nziza yaje hariho n'ahandi batera ibigori baje kubitera bagaca bahengera abarimyi bagaca bahengera mu ijoro bagaca baje gutera mu ibiharage
Buramatari w'intara ya Gitega akaba yahamagariye abo barimyi kwijukira uburimyi bw'ibitungwa mu bwiza umwavu w'ikirundi yongera basaba gukoresha neza uwo mwimbu ariko bararonka ati hariho abagabo canke abakenyezi iyo baronse umwimbu bikika mu kiza bakaza bashobora duke duke binyegeje kugira baronke amafaranga yo gusoroza ngo nibavavanure n'iyo ngeso
zagi rero no mwimbo mu butunganye neza yeme ntihagira umuntu azowonona hari habagabo bamwe bamwe bahora baca bikinga gahumbeze bakaca baca kuvyonona amafaranga bayamarira mu gwagwa apana canke baca baca kunywa ibiyeri oya amafaranga nayarondera yandi
Uramatari Venamani Rambo na kabayara mengeje kani kwa biteze umimbo mwiza w'ibigori vyo kumitumba kubera ko abenegu bamaze gutahura kamara ko kurimira hamwe akavuga ko mu gihe ikirere cyogenda neza umwimbo w'ibigori uzobuteye igomwe gucyo umunwa wose wironkere icyufungura mufuko nawo wironkere ifaranga turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi murakoze.